Yenza lula u28b to the power 6 ohlulwahlulwe ngo7b. Lento izawufana nento yokuba xa sinoyibhala ngokutsha 28 ohlulwahlulwe ngo7 siphindaphinde kunye no-b to the power 6 ohlulwahlulwe kunye no-b. Ndiyenze ngolu hlobo ngenxa yento yokuba ndifuna uba no-b to the power 6 oza kohlulahlula ngo-b to the power 1. Le nto ke izandinceda kwenzela into ndikwazi ufumana impendulo eyenze lula. Ndizawukwazi uyenza lula kakuhle laa nto. Okulandelayo ndino-28 ohlulahlule ngo-7 ndizawukwazi ufumana inani elilodwa phayana. U-28 ohlulahlule ngo-7 uzawunika ntoni? U-4. U-4 ndimbhale phaya ndi-4. U-b to the power 6 ohlulahlule ngo-b to the power 1 uzawunika u-b. B to the power 6 tabata 1. Ndibhale u-b to the power 6 tabata 1 izawuba ngu-5 ke lowo. Impendulo yethu yokugqibela izawuba ngubani? Ngu-4b to the power 5.